kumakhala chimwemwe kumwamba pamenewo chimwe mmodzi alapa natembenuka mtima kusiyana ndi msonkhano wachigulu chosafuna kulapa ndiye muawuza aneneri akumpingo kwanu asiye chibwana apange nalalike zozetsa chimwemwe kumwamba tsopanoli.